yile mwinnam yuuda tẽegre subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wote ya gom fũnnoom wẽnde wẽnd yeelam yaa fa qul istagfiru rabbakum yaa sagr la wabe sẽn data wẽnnaam yu zɩsgo la y pa nanda ad y astagfirlla yaa wẽnnaam yu zɩsgo wẽnd yeelam tɩ yãmb ã lislaam sẽn dũuma zelem ne astagfirullah astagfirullah tɩ astagfirullah wa wa wʋsg tɩ wẽn-deegã wẽnd nengẽ a yita sabab tɩ saase tẽng rãmba wẽna wa lokd barsa kom sõɩgã sẽn tʋgl n wa tẽ wã astagfirullah yita sabab tɩ wẽnnaam lok ne dʋgmã sẽn pa tare yaa alquran aya lamtike n ka tar b rʋgmã wã wẽna lokb rʋgm yaa bark rʋgm n tar bã wẽna paas barka sẽn menmã wẽna kãnde yaa wẽna kãnd dʋgma mikame tɩ astagfirullah a tara dar gebu to tolon wat arbi vima po ni alquran ayat tikringa